maisha yako wewe moyo wangu wewe yu mwema sana yu mwema tumaini langu wewe maisha yangu yote wewe moyo wangu wewe yu mwema sana Bwana tutongapo